Anaambia sio rally mbio za magari. Ni rally mbio za mpira. Gualia, Chesa Mardud, Gualia, Chesa Nakamato Suri, Namtaka Tena Goalkeeper, Dadi Sana Ile Chama, Weka Ndadi Kwa Perfect, Sikwende Nane Boxi, Sikwende Nengisa, Chama, Nakazuru Anondosha, Baru, Napasi Nyingine Kwa Gualia, Rally Gualia,